ndashobora kurushirayo neza narashobora ndu mwana mutoya nashobora kwigira umutama nkigira gakecuru ka buhofongo
aba niba basuma bahora batwiba ngo nibimuga mwabyumvise yavune turabe
tumeze ukonye
Isaac TV. Oh.
What's up, bakunzi ba Isaac TV? Reka tubabwire ko tubakunda cyane. Kamuradzi uko ari mwe bwa boss bacu. Yeah, uno musi rero mwabonye rero twa indi location turi mu ibarabara, twagiye gutembera mu ibarabara. Twagiye gufurura impano z'abarundi, impano z'ugwaruka rw'u Burundi aho rusanzwe ruri rwose. Turabakunda cyane. Yep, ni MC Ivan Mutima wa Burundi yamaze gushika kuri micro za Isaac TV. Uno musi rero turi kumwe n'umuntu adasanzwe, umuntu dusanze mu ibarabara, abantu bamushengereye ariko aragira ibintu nyene numbaze nyene namwe bwo muraza kubyumvira rero. Ni bahiziro comedian turi kumwe dusanze hari. Uno musi rero tugomba turabe vyukuri impano yiwe. Impano yiwe yuko ayikora mu makomedi mu mafilme atandukanye canke yuko no mu buzima busanzwe asanzwe anabikora n'umujene abikora neza vraiment adi gusubiramo ibikoko byose byo kwisi no musire twamuzanya hano mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo ashobore kubisubiramo ku mugaragaro izuba riva kugira ngo bigende neza ariko rero imbere yuko ndamuramutsa ndamuhe n'ikadi mu bwami bwa Isaac TV ni gasongo menga ni kanjenje cyamba obligé yo guhagarara ngaha yes bro ndakuramutsa mutamu
nani ndakuramukije n'abakunzi ba Isaac TV bose ndetse n'abakunzi ba bahitsi lo comedy ngirene big up sana
umeze neza
cyane ndashima no kurinda meze neza sana nakavumvu
nakavumvu aye tuko umuntu ariko arakumvira Dani wamenya yuko ari bahitsi ukuri turi ko turayaga kubera ntitukomenyereye muri igyoje ukoresha ijwi ryawe rero tukumenyereye
sawa nakavumvu no ku imana njini niko ndabona ibintu byose nakavumvu
yes ni bahitsi mu comedy ariko arabyitwaramo neza cyane hajya we ngura impene
oya je sindi impene ahubwo mundi wanje hari impene hari intama hari impene ziba zarakoroye inda hari inkoko ziba zibuye
impene ziba zarakoroye inda
yego ziba zirimo
none twoyibona gute twebwe nk'abakunzi ba Isaac TV no musi turakeneye kubona impano zukurimwo zikurimwo mbega impene kuri munda yabira gute
impene iri mundi wanje bon hari yo nyinshi ariko reka ndagutangurira nk'iyi numva iriki iri mu kuvyara ifise amezi
me ari imene iri mu kuvyara iri mundi wanje
iri mundi wanje sawa Yiri kiri tabariza iri mu kuvyara
iyo ni imene iri mu
wanje ya iri
mu kuvyara
ya neza cyane
cyo numvise subiramo gato
ya Ya
iyo ni suguru cyangwa ni
nshashi sanswe
iyo ni isha
nyene ya
ami suguru nayo
ni suguru nayo iri kiraka kumukopo
isuguru agisugurira kumukopo
eh isuguru ya kumukopo none ko yimyitarishe eh cyaya ka kumukopo
urumva je na nzu mukopo kariwo muri limitere n'amasuguru nayo
n'amasuguru ara kumukopo igatangura kuyihenda ati mpanzo kuguririza igera kubirenge
ari suguru
yari suguru
iri kwirabwira ishashi
eh ati mpanzo kuguririza igera
kubirenge nayo
twumviye eh unaski
ama ishashi nayo yibonye kigira go
inshashi kube ari inshashi usanga itinya inshashi tabirahura n'isuguru ugasanga eh ati nkora corona rusuguru men eh ti munkore corona rusuguru bro
eh imene yonyene ni isanzwe iri mundi wawe cyangwa umundi wawe ufite ibikoko byinshi
bishinzwe hari amasake hari ibintu bikoko byinshi sana intama n'amadendo mze neza cyane
ajya n'amasake ariyo
eh n'amasake ariyo
urazi kuvuga nk'inkoko
neza cyane
sake nyene yandi yo mu gatondo nyene yandi byura abantu bijyamye abagenzi
neza cyane kabisa
gira twumvire
ya twagira tangura igatangura gukoma amashyi cyangwa ngatangura gukokoza ya twagiye Yeah,
rero ibirikira byura abantu.
Eh, isake ibirikira byura abantu, isake ziravyura abantu mu gaturuturu. Inkoko kazi ugasanga nayo imaze kuva inkoko isa inkoko kazi imaze kumva isake imaze kuvuga ya nkoko kazi nayo gaceza nka. Naske
are ibirikira byura abantu
eh
ariko bayizi imbere yuko tubandanye ikiganiro cyacu wavuze impene wavuze nk'impene iri munda igifite amezi igomba ibyare uravuga nk'inkoko irikira byura abageni baryamye ariko turakeneye kumenya bahizi umunsi wa mbere atangura kwibonamo iyo mpano hari ryari byari byagenze gute
nari ndagiye cyese nari nzi hajya kinyoni inyoni zigira ibintu sino byize mbe nimibonano mpuza bitsina sinari nzi kinyoni je nari nzi kinyoni baye nkuko nyene dufate nk'ishashi idakenera isuguru y'inyoni ndagiye nkabona ingene zirukangana ko nkumva imbwira ikiravuga sasa nkubu nciye nko ku rupango
nimbwa 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 gura twishuye
mbwa nkaza numvira ikiravuga Kavuga ntiwa none nanje nkumva imbwira avuze nka cansubiramo nkumva ngo imbwira avuga nkumva ngo imbwira avuga za roma ngavuga none ibi bintu nibiki yangiye ndasubiramo nyabikoko nanje casanga nyene muri jewe iyo mpano ndayifise yo gusubiramo ibikoko
abana baryohewe cyane mwabonye wa muntu asubira babonye wa muntu asubiramo ameze nk'akayabo akabonye
kiri muto warira gute
ukiri muto nyawe warira gute
warira kuwunye wumvirize warira mu mazuru
abana bo mu iri wanyu warira gute barira gute ndeyo ndeyo
nawe barira nk'umuyabo
yesu bakunzi ba Isaac TV turabakunda cyane ni MC Ivan turakunda kubazanira ibintu byinshi bitandukanye anacyane cyane muri hano mbere ho kugira ngo tujye turafurura impano cyangwa amatalent y'ugwaruka bw'u Burundi ni bayiziro comédien asanzwe abikora neza cyane ariko araboneka mu mafilme atandukanye ariko araboneka mu makomedi atandukanye uno munsi twashimye kumudana hano mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo dushobore kumva impano bamuvuga ko yuko byukuri ari yayo ariko bayize ari umuntu yigeze kumbwira yuko n'intama ushobora kuyisubiramo
ya intama
barambwira yuko ingurube ushobora kuyisubiramo ibikoko byinshi bitandukanye uno musire ndashaka kugira ngo niyagire igikoko wibika mu moshe byose ugende ubitubwiye kugira ngo abarundi na se barundi ahari amenye yuko uburundi dutunze abanyemano kugira ngo abagushigikira bamenye impano bashigikira twagiye rero ku ntama rero
umuntu iwo muntu yavuze ngo intama ya ntiyakuhenze kabisa umuntu ntiyaguhenze
iyo ntama nkishonje ariko
iyo ntama ivuga nkishonje yaciye akubwira ngo ingurube yaciye akubwira ingurube nayo
uri kuratubesha ingurube nivuga uko
vuga ya ingurube kawaida abantu ngaho basanzwe bazitunze bandi barabanye nazo ingurube ndabeshe ingurube nuko nyene
ariko ingurube ivuga uko nyene
ukuri
tureke kubeshanya uko nyene uko nyene ariko umenga abana nazo uriya mama ngo umenga ubana nazo
turaryamana nazo
ariko izo ngurube umenga ni ingurube ziba zitafunguye tubwire ingurube rero zafunguye rero zimeze fresh rero
nka zimwe zivyara nk'ivyana ijana
byandi bibya si ivyana babyitwa ibibugu
sawa
ingurube zahaze nyere fresh
nze yacabyibuka yarazitunze
ariko washa mu Burundi muntu atudatunze impano vraiment turatunze imana
abanyakijambo ndabakunda cyane kabisa imana ibahezagire nta gikoko barabonye ngende ndagusubiriyemo
ntihagire umuntu avuga igikoko icyo ari cyo cyose gikoko wifuza agisubiremo icyayi
simba
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 simba mu kirundi ni
rugo
rugo
intare
intare asubiremo intare asubiramo intare yige intare twagiye ni intare
Ya, I'm missing that.
Yeah, we told you. I'm coming a machine number. I'm told you. Ah, Nakini Gikok.
Nakini Gikok.
Inzoka. Haginzokira vuga.
Inzokira kobereza.
Inzokira kobereza.
Ikivuga nk'imbeba.
Ivuga
kivuga nk'imbeba. Nuzo nuzumva inzokije. Numva imbeba. Uzocu utangura dute uti nk'inzoka cha irakobereza nka kujya ku muntu.
Haginzoka nawe urazi kwisubira.
Eh.
Tuhava dusanga hori inzoka.
Ya.
Ah, twagi inzoka.
Irakobereza
irakobereza
eh were roshi dukugira ngo ni nyoni canke n'imbeba ije ci bonyeza ya
abayizi arabakomeje benshi batandukanye
eh
akonaga
eh nurukoko nurukoko rugomba kumera nk'umusambi ariko nurukoko ruguma goho haruguma ruyerera shari ruyerera nkabo kiri mutonda kese ruguma ruyere
aje nkiri muto na roho
oya narimvuze ubunde yaragiye nundi mpete narimvuze
oya nabwo kwa rundi rutwari inkoko inyama baza imikeke bayanikiye
ya ari bikona ariho ibindi ibiyabo ari byabo bitarara muhira byitwa byimahweni yavyo mwishamba
byimahweni
eh byimahweni niko
bivuga gute
Just no shobora gukora ngo mvugiye uko ibikorwa byanje ari byiza abantu nibo babikora je kugira mbone ko ibikorwa byanje ari byiza nuko muri wa mwugamba nkora mba mbona icinjira je ku Rwanda go gwanje ndashima abo bose bankurikirana nokuri ndabona byarampinduriye byinshi mu buzima hanyuma ikindi naco gukora ntibisigura ngo ucutere imbere ubwo nyene harimo abantu benshi bafightinze imyaka irenga 20 muri game barfighting imyaka irenga 30 sinovuga ngo ntaco bashitse ku muntu agira ica shitse ko kugatswe ko guyewe nanje ntiharagira yaho nihebura make ame mu bikorwa novuga nkoraho ngeza abantu barabishima haba kuri Jira GTV ndetse no kuri Rukundo News TV filme zanje zirakundwa nkabibonera mu masanse positive mu makomantere bakavuga ati bayizi kuraje yose talent ibintu bizogenda neza ari nako kubyereka ibintu byamenyesha makuru nkamwe noca ntangura gushimira Isaac TV kuri no munsi mwumvira muti reka dufate imitaya yacu tugende kurondera impano hariya mu ikaritie tubazane ejo natwe nitwagira andi dushitse tuzorondera izindi impano tuzizane nkuko muzoba mwaradufasha ukuboko ya
reka tuvuge yuko bahizi ariko arabikora neza kandi bishimishijwe cyane ariko bahizi kugeza uno mwanya impano zinyegeje muri we ataragaragaza ni nka zingahe zoba ari impano nkizahe
ya mu bisanzwe jewe novuga ngo ndi umuntu navuye mu nda ya mama ndifura navuye mu nda ya mama mfise impano nyinshi cyane jewe sinari nzi yuko umuntu ashobora gushitsa ururimi mu zuru ariko je narabyibonye ko kuva nkiri muto
wabishobora
jego ndashitsa indi
muzuru karushira
je nko kwimyira ndashobora gukoresha ururimi y'abantu batabona
bikore tura
urabona reka ndakwerekese basi urabona sindinda no
juma juks uravizualiza runo ururimi rugoma ruje muzuru
urabona urabona bana ko ngahari hari hare ngaho urabona
Ego
kwen. Ndashobora kurushirayo neza. Narashobora ndi umwana mutoya. Nashobora kwigira umutama nkigira gakecuru ka buhofongo. Amenye ukamengo sinda yafise ngaha nkahahindura. Aho ngomba nkagira kujya kubikoko. Oh naski? Unasikia? Iki Ahanga. Ugasanga ari utuntu twinshi nagenda ndakora nkabona yuko mfise impano. Shura kuvuga kuti ndi muremure. Juma yitegure. Kwigira ikimuga dufate nk'ubonye ngombye kugutwara amafaranga. Nkagomba kwigira ikimuga bamwe bigira ibimuga usanga atari bimuga. Rana ko mpagaze kandi nambaye ipantaro ikomeye cyane. Ngombye kwigira ikimuga avuga uriya mupapa ngomba ndamukuremo amafaranga kandi araza kubona neza ko ndi ikimuga. Mpera kwivuna amaguru, nkahera kwivuna amaboko, nkanyuranya no mu maso.
Tugirwa kuyavuna rero
tu. Ukunyene tumeze ukunye.
Muregera inyuma tura.
Ya. Ya.
Abun abani babasuma bahora batwiba ngo nibimuga mwabyumvise eh yavune turabe
tumeze ukunye
ariko ni fresh zimeze ukumwa kwemera kari kimuga bra bakunzi ba Isaac TV twarazanya ba MT twarayibonye ehe
Ko narisanzwe mpagaze ibyo n'abantu benshi bakomeye ushobora gusanga umubwiye ati gira ibyo direct nashobora kubigira ashobora gusanga avunitse cyangwa agize ibindi ashobora gushira amaguru ku izosi urabona iyi nkagendesha amaboko
ariko ubu byarahetse
oya ni byahetse
wo bikorana
nambaye panari mbana vraiment abo twakuranye barabiza amaguru ku izosi nkagendesha amaboko no kuvuga ngo muri jewe naramenye yuko hasanzwe hari impano muri jewe kandi bivuye mu bwana bwanje haba ku ishuri haba he beshi barabishingira nta gushika no kuri no munsi rero ndashima nta wopinga impano iri muri bahizi nta wopinga ibikogwa akora kuko birivugira
yes bahizi lokomedie numunyemana bega bahizi lokomedie asandwa akorera muri timi yahe
ya
ibikogwa bya misi yose ubirangurira he
kuri no munsi nsanzwe kina amafilme muri G Iragi TV isanzwe irongowe na Jimmy ari muri Australia mugisagara bita perfect kuri etaje ya 25 inimero ijana na 73
none we muri Australia waramaze kwashika kutubwira ama adresse yose
nzojayo ariko yarabimbwiye kubera no mu boss wanje yoba
village yose nambara ama village yose arakubwira byo muri Australia
ya neza za Sydney ndetse n'andi agiye atandukanye ari n'undi mu boss isanzwe nkorera nawe Imana imuhezagire yitwa Emmanuel ari muri America mu gace bita Texas asanzwe ari muri etaje ya 32 ku nimero 8 yitwa Emmanuel nawe Imana imuhezagire
aho hose waratembereye hose
aho hose za Texas yaranyemereye ko tuzotembera nayo ni Rukundo News TV ari kama filme ari zitwa za Brenda ziriko zirashininga ndetse na filme yitwa Maria tanumwe atari karayibona ngaha mu gisagara cha Bujumbura ndetse no mu micungura yo ndetse no mu mahanga
bayizi tugende buke bayizi turumva yuko bayizi afise management yatubwiye ababosi benshi arafise management ariko no munsi uri hejuru bivanye n'ukuntu uri umunyimpano ariwo nk'umuntu ashobora kuraba ikiganiro kuri Isaac TV akavuga ati rifo yuko uyu munyimpano tumushigikira mbega uwo ushaka gushigikira bayizi kugira ngo impano ziwe zigume zitera imbere bayizi ni iki kintu nyamukuru abuze cyangwa abona yuko mushigikira mu kugira ngo atere imbere birishurije ahari no munsi
ya merci beaucoup vraiment muri kino gihe usanga dukeneye ibintu byinshi cyane turakeneye ibintu byinshi cyane kugira impano zacu zijabona kugira ngo amahanga amenye ko mu Burundi hari impano kugira ngo East Africa imenye ko mu Burundi hari impano kugira ngo Burundi ndetse n'abarundi bari mu mahanga diaspora imenye ko nari ya mu ntara zo hagati mu gihugu hari impano kuko nka jewe navuye mu ntara ya Bururi ndamanuka
ibu ari umunyabururi
je ndo umunyabururi ndamanuka ibujumbura
zo mpamvu uri muremure nagaze kuri nuze kugira ngo ture
ndiga amashuri ndayaheza amashuri nayahejeje kubwa impano yanje yarandihiye ishuri sa ndakeneye rero kuvuga ngo abantu benshi dukorana
ndakeneye support ndagushigikira
support yaba ko bari mu Burundi ndetse n'abari hanze hanyuma sinzi ko notanga kanimero ko gwanje
ibi utaratanga kanimero kawe bayize inyuma y'amakomedi n'amafilme akandi kazi bayiza bayemo mu buzima bwa misi yose nakane
ya sanswe ndo mu stagiaire mu bujournaliste bwa sport nkuko nize nyene informatique.com ndabona yuko inyuma ya komedi nzobu mumenyesha makuru cyane cyane mu vyerekeye inkino kubera ari byo ofise mwo nosyo
komedi y'ubusazi wifuza kuzokora
Comedy y'ubusazi nifuza kuzokora.
Ibisazi.
Nari kuvuga ngo nokinanye na Mr Bine ariko nzokinana n'abandi bakomedi basanzwe babikora ngaha mu gihugu cacu.
Nabaye.
Ya hariho Mr Sami Pompompo, hariho Il Defense Comedian, hariho Mutimaro Comedian, hariho Kigingi, hariho ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakora neza. Ismail Gasore bariho babikora neza.
Musigiri akajambo Ismail Gasore.
Ya kajambo. Nuko no muha kuraje nkamukugwanje ndetse n'abandi basanzwe babikora neza nkawe kameme nanje nyene nakuya kuraje kuko nyene sanswe ndabikora neza.
Mbega hajya mu bakomedi basanzwe bari mu Burundi ugerageje kuraba umubano wanyu ubona wifashe gute ugerageje kuraba kuri ba mutima rokomedie bagasore n'abandi ubona ubuzima bw'abakomedie eske mufitaniye umubano mwiza cyane.
Ya dufitaniye umubano mwiza mu bisanzwe iyo umuntu musangire muri muri game mwe muri komurarondererero bufu hamwe mutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo nico murose umuntu akijyana umutima munda sinovuga vraiment ngo ari icuka kibi hagati y'abakomedie ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Oya ahubwo harakeneye abandi bantu baza gushigikira bo bakomeze bari mu gihugu cyo Burundi kugira ngo tuje kuyinda high level no mu makungu duseruke. Ya
yes bakunzi ba Isaac TV nkuko twatubabwira mu Burundi dufite imano nyinshi dufite abatip abapeti bashoboye cyane gose ikibuze gusa ni wewe ukuri faranga rya umufuko ukura ubufasha bwa umufuko kugira ngo tugume dufasha impano z'u Burundi. Nyakuba mukuru w'igihugu yarabivuze yuko twese hamwe turi kumwe byose birashoboka ni lokomeje bayizi ariko arasaba yuko mu mufasha mukamutera kugira ngo impano yiwe ibandanya ikura cyane gose. Mukurangiza n'ikiganiro cyacu reka tubabwiye ko tubakunda cyane.
Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi nari fise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe so bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuza ico fatana ico ndeke.
Yo, na makuru fise.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV.